Molweni, molweni, ninjani? Nikhuluma noMakhosi uMkhize. Manje ngicela ukunitshengisa uMvemvane, ikhambi uMvemvane. UMvemvane ucishe ufane necadolo, kodwa akusiwona ucadolo. Umehluko uMvemvane kuba nalokhu, mese buye kube ngazuthi kuba yelo, yelo mengingakasho. Nakho kuyelo kanje. UMvemvane-ke linamandla kakhulu, kodwa nalo alinakekile futhi ngoba into nje ejwayelekile uma uyibuka. UMvemvane uma unesilonda, ulimele, ufuna ukusibuyisa, uyaligxoba, ugxoba, ugxoba, ugxoba uMvemvane, bese uyanamathisela esilondeni sizosha. Noma unesilonda ey'nqeni, lesilonda siba sey'nqeni, uyagxoba, ugxoba, ugxoba, ugxobe, uphumputhe ngaleli khambi. Noma umuntu wesifazane unenkinga yamanzi ngaphansi, uMvemvane uyaligxoba ulifake emanzini uliphuze, liyadreyina amanzi, nokuthi inkomo ibuye ibe sesimeni sentombazane, inkomo yomuntu wesifazane. UMvemvane, 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 nanti uMvemvane licishe lifane nocadolo, futhi lenza umsebenzi wokucisha ufane nowacadolo. Kodwa uma ufuna ukukuphuza-ke, ukuphuzela isingenzansi namanzi, wena ntombazane, thatha impande yakhona uyisimpule, uthathe impande uyiwashe, uyiwashe, bese uyayigxoba, uyigxoba, uyifake emanzini, uyenze ibe strong, bese uyaphuza. Ungakwenza nanesiphungo nje sokuthi ukufake 2 litre, uhlezi ukuphuza, ukuphuza, ukuphuza. Kodwa kusinzima kakhulu futhi kuyilonda. Ulimele, wakwebheka, nje unesilonda, gxobe, gxobe, ufake. Uyakwazi ukuhlanganisa namanye amakhambi, kodwa ngisho uwodwa uMvemvane luyasebenza. Ngiyabonga, ngicela usubscribe kwi-channel yami khona uzobona okunye engizokufaka okulandelayo. Amen.